and gentlemen, we are ready for departure. Please be seated and fasten your seatbelts.
Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelts. We are expecting some turbulence. Thank you.
Thank you. Thank you. Da 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 da